azange ndayibonya indwe nje ubuhlonga azange ndabubona azange ndayibonya indwe nje ubuhlonga azange ndabubona ukukhumbuza ingabutete wakuyena ukuba nina ayikukhumbuza ingabumama wakho naye ukuba nina bazele ngoba ni okubale ntyamaleni kathi vele kukude ayiqalanga apha umzimba wonke wakho nawuyatsho azange ndayibona into enje ubuhlongaka azange ndabubona azange ndayibona into enje ubuhlonga azange ndabubona ungotho uqale ngobani cinga ngawubusuku nemini yeyi ndingubani mna uzekuhlali thanwa yenqondweni yakho ngotho uhlala wenuza mana nenhliziyo yam nayo iyathanda yanukuba nawe yatyawo eyazange azange ndayibona indwe njena